yacu amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu cy'u Burundi. Muri komine Kayanza, quartier Gitaramuka, inzu imwe niyo yaraye isenyutse, imirima irononekara bitewe n'imvura nyinshi yaguye irimwo n'urubura, akaba ari muri quartier Gitaramuka. Nyeniyo nzu akaba asaba ubufasha kuko inzu yose yaguye hasi. Ishirahamwe Cordaide ibicishije mu mugambi Twiteho Amagara iri kumwe n'ishirahamwe ihurikiyemwo ibihugu vy'i Buraya yaraye ironkeje ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, imfashanyo y'ibikoresho vyo gufata amaraso bifise agaciro kangana n'imiliyoni 530 z'amarundi. Ivyo bikoresho bikazoshigwa ku bigo vya CNTS biri Gitega n'i Bururi. Tumwe mu tuzu tw'idandarizo cane cane utwubakishije imbaho turi mu nzira aho ni ku isoko nkuru ya Kayanza, twaraye tubomowe kugira ngo hagize umuriro waduka kizimyamoto zironke aho zica. Komiseri w'iyo soko Antoine Ntigonza arasaba abadandaza gutahura ibyo bikorwa biriko birakogwa ko ari ku neza yabo. Mu ntara ya Ngozi komine Mwumba kuri Ecole Fondamentale Rukurazo, abantu batanu barimwe abanyeshure barakomeretse bivuye ku mvura nyinshi yasambuye amasomero. Uwabakomeretse bakaba ariko bavurirwa ku ivuriro rya Buzira Gahama. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye afatanije n'ikigo Fondation Bonne Action Umugiraneza yaraye atanze intererano mu isanurwa rya Paruwase Kibumbu igizwe n'ivyuma 70. Iyo mfashanyo ikaba yarakiriwe na Buramatari w'intara ya Mwaro. Buramatari w'intara ya Rumonge ari kumwe n'abarongoye ibohero ryo ku Murembwe mu Rumonge n'abafungiwe mu ibohero bimbuye ibigori abo bafunzwe bari bararimye. Bakaba bimbuye hafi amatoni 10 ku murima ungana na hegitari 5 uri mu Kigwena. Bikazofasha leta mu kugaburira abafungiwe mu mabohero atandukanye. Mu ntara ya Muyinga muri komine Butihinda ku mutumba wa Kavumu, umutamakazi w'imyaka 70 azwi ku izina rya Banteze Angeline yagandaguwe n'uwundi mutamakazi w'imyaka 60 amwicishije ifuni. Uwo mutamakazi azwi ku izina rya Bwati Juliette yamuhoye ko uwo Angeline yariko amanura amavoka ku giti ciwe. Ubu uwakoze amabara akaba ari mu minwe y'inyamiramabi aho muri komine Tangara. Musitaneri wa komine Ngozi Joseph Martin Bucumi ahanura abo harongoye kubandanya bakurikiza ingingo zashizweho na leta zo kwikingira ikiza ca corona. Inyuma yaho hari abantu barenga 20 baraye baciwe amande 10,000 umwumwe kubera ko indobo ziteretse imbere y'amazu yabo zagaragara ko atamazi arimwo yo gukaraba aho ni mu gisagara ca Ngozi. Ucumi akaba yamenyesheje ko ubu badugije kubera ko abambere bari barabaciriye kuriha 5,000 mugabo bakabandanya babona ko abantu baguma bica amatwi. Yabibukije ko izo ngingo zifatwa mu ntumbero yo gukinga ico kiza kugira ngo gihashwe. Abanyeshure ho muri komine ya Cankuzo bahevye ishuri baraye bahawe kiringo cindwi imwe gusa kugira ngo babe basubiye ku ishure. Ivyo bikaba vyashikirijwe na buramatari w'intara ya Cankuzo mu nama yagirishije abarimu, abaserukira abanyeshure, abaserukira abavyeyi hamwe n'abajejwe intwaro kuri uyu wa gatatu. Ingénieur Perry Sachs Gateka alias Gasape yashize ku rubuga ngurukana bumenyi urubuga rushasha rwitwa Gasape. Ugo rubuga ngo rukora nk'izindi zisanzwe zizwi nka Facebook na WhatsApp n'izindi. Uwokenera gukoresha iyo Gasape afise imashini yandika wezi tatu akaburungu Gasape akaburungu kome, nawe ukoresha telefone zisanzwe aca muri Play Store akayirondera. Nico kimwe ngo nk'urondera izindi application zisanzwe zizwi. Abanyeshure bo mu mwaka wa kabiri w'amashure y'intango ku ishure shingiro rya Kinindo bafadikanije n'abarezi babo bari kumwe n'abaserukira ishirahamwe Rutare Initiative gitaho ibidukikije bateye ibiti ahanini bigizwe n'ivy'ivyamwa. Ico gikorwa kikaba catunganijwe n'iryo shirahamwe ku nshuro ya kabiri mu ntumbero yo gukundisha abana ibidukikije. Berkimasi Hatungimana arongoye ikigo OBPE yagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru ahamagarira abarundi bose n'abanyamahanga baba mu gihugu c'u Burundi kutica imvubu ku mvo iyo ari yo yose kandi ko bibujijwe mu gihe ataruhusha rwatanzwe. Yaciye amenyesha ko kuva mu mwaka w'2019 abantu 9 aribo bamaze kwicwa n'imvubu, nayo imvubu zigera kuri 7 zikaba arizo zimaze gupfa. Ariko ngo nubwo biruko, imvubu n'ibikoko bifise akamaro kanini mu gukwega ingenzi zigendera mu gihugu c'u Burundi. Ariko imvubu zirongera zikagira akamaro ku bindi binyabuzima byo mu mazi nk'amafi. Berkimas yongeye avuga ko gukingira ibidukikije ari inkenegwa kuko ngo birashoboka ko abantu babana navyo atana kimwe chonone ikindi. Twamenyesha ko igihugu c'u Burundi kuri ubu gifise imvubu zigera ku 350, muri zo 320 zoba ziri mu kiyaga ca Tanganyika, nayo 30 zoba ziri mu biyaga vyo mu buraruko bw'igihugu. Dutandukire amakuru y'inkino. Ihiganwa rya Primus League rirabandanya kuri uyu munsi wa kane genekerezo rya kane Ntwarante kuri stade Ingoma. Umugwi Royal FC wari wahuye n'umugwi Interstar. Royal FC itsinda igitsindo kimwe ku busa umugwi wa Interstar. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Nimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.